This is what we call Ramaroko, or should I say block, man. Tutsi block. Or Rotsurge Maroko, one of the two. O te ketela wena o le mokete ketha hore ke block or ke borok nagitse mara se tsala a shurubetse ndanya go ya hai a nya ke tsama di mai tuti block rubetse whatever tsala ndanya go ya hai